ukhokhelwa ngubani? Ubuze intombazane. Uzayiviwa. Iviwa ukhokhelwa ngubani? Yo, uyakhonza kanti. Akwathukwa wena, kwathukwa utata uJada.
Amen.
Ngoba utata uJada yaziwa ba, naku umzwakhe bhathi utata uJada uhlala pha.
Oh my God.
Yo, uyakhonza.
Into ndaba izawuthi inkebiso kulutsha verse 3 ungaze wahlukane nentembeko
number 3 ungaze wahlukane wena nokuthembeka leti ungayinqibi wawugqiba wahlukane nokuthembeka ngoba leti thetha kumntu othembekileyo le nto ayivele ithathwe mongamele unxitywe uthi hamba yakethe inkokheli akho vesi yalento asinqibisi le nto ngoba leti zawuhamba yodwa sinqibisa wena ingaphakathi kwakho ukuhlala kwakho ukwenza kwakho
Aka bonke esizinto masibe sisivatho entanyeni yakho.
Yabona bevuya.
Bevuya.